jewe abari babimbiye yuko dufite abashitsi muri kano gatondo gabonda tanga ingene muzindutse muri kano gaturuturu n'inyombyi zitaratangura kunyobagura muza mutuvyutsa jewe naje ko muza kuza hakeye rero nibaza yuko mwogira n'ingoga bakatubyira ido nido gikibagenza kugira ngo dokumente tubangura nivyo
ego mutamo murakoze ama nuko bari babagiye bona shira icyo ajumutima ngo kizindura maguru chatune tuzinduka ngaha tutabandiye cyane ngo tuvuge menshi ambona ha umunwa ni je wari ko jambo idumushinga ntahe rukundo shigana rukundo akabaranye n'abari ati yamara mukuru umugenzi kandi namye nikorako afise ikinda gishinga jewe yanka muntu twabana yarazimiye kandi amatwa sumira n'amaso yereka abantu aho yazimiriye ndahazi we mwana wa mama ejeho bukera ufashe umerekeze twizindure kibure na nyeneyo akihari usabe ko yodukomoretsa ari nawo mpamvu wazindutse kugira ngo umugenzi rukundo yorohegwe yarambwiye ati by'ukuri jewe ntaconzi catumye genda sinzi ko we yaracutse ikubita ku ruhongore cyaye ku rugi rwayo ikababara igahita igenda ati yamara nta byonzi byose tuzobimenya twageze nuko rero umushinga ntahe jambo ni ibyo kujambo gatungana
Tirero umuje kugira ngo tubakomoretse iyo nka yazimiye
uko n'ukuri
mbega ico gihe iyo nka yazimira umwungere wayo yoba yari mu biki mbega inka ko twayibahaye idoshe ihibahiba ko yagiye kunshikira yananutse byagenze gute rega na jewe nk'umubyeyi ngomba kumenya imvo n'imvano cyatumye iyo nka izimira kuko ntibitahuritse ingene nka ya nimuntu ari umukobwa wanje ushika ngaha yananutse imishatsi yarabenjeye asigaye afise ibintu by'ibidundu rivuvuri mu maso atariko namubahaye nakamaramaza kadasanzwe aha mu gisagara aho umugore ahinduka nk'umucangero agafatwa nk'umuntu wa kavantara kavamahanga agakubitwa mugaba kararamwicaye ko amukubita mu buryo bwose akamuhindura ingoma y'abaporoto byo mubisigurira gute nabahaye umwana wanje kugira ngo mugende mu muhindura ikimuga mu mumugazi canke namubahaye kugira ngo azababere umugisha kuko atubereye umugisha avyara rondoke hanyuma tuvuze impundu ahubwo imbere yuko ndabakomoreza uno mwigeme wanje iyi nka mwaje mwifuza ngomba kumenya imvo n'imvano yibi kuko ni inshuro nyinshi yanterefona akambwiye ati noneho byabyunyutse umugabo yamanitse kutanga hejuru niko nenena hejuru kujya kumwembe waboreye hejuru uri kuribwa n'ibivuguvugu umukobwa wanje ryari nimundwi yahera yambwiye ati papa nimutagomba ko mfira muri runo rugo ndakwinginze ndungikira itike ngaruke muhira nti kubera iki ga mwana ambwiye ngo umugabo amajije iminsi itatu amarasiyo y'amajana atanu mbega ayo majana atanu muri kino gisagara yo kumarira iki nimba umwana wanje yabana ntiyaguma
mushingana abwe by'ukuri muri ababyeyi kandi urazi ko inzu ya musabyi ngo ntiyahiye kandi ntawateze amashyi ngo bakubite ko ubuhire muri ababyeyi kandi by'imitima namwe murabizi kandi kigira kandi murabe neza hari n'igihe wosanga kuko uri mugumwe rukamwe ifyuvyo yaratubesheye kandi ubwiganze afise mu rugo generatembereye nti murabe ntibari yo ntanduruko yatumye agaruka sinzi ubwiganze n'amanyamafise kari byo mwamuriranye cyangwa mwamurungikanije nimudufate uko mushatse ariko mutwumvirize kuko nawe nyene umwana wanyu yera nanje umugenzi wanje ntiyoba yera ariko twumvikane kandi kigira kandi ndiko ndakuraba n'uyu mubyeyi ntanzi go mufise ndize neza umwana turamujana ibisigaye mutubabarire murababyeyi none twiyahure tuzana abandi bya bimwenyi dusubiza uwo twikebuke
emwe muraze kwiyambika ivyiza aha rero ugomba kumbwira yuko je nk'umukobwa wanje no ba ntamuretse mbewe kuri kuramwanyiriza yuko nawe yo bafise imico mibi mbega umukobwa burya namuhaye wewe niyivugire ko wumva ururimi gumwe rukamwa yera ubwo umukobwa waje goba rukamwifye ufyo itari diriwe nawe navuge kuko arazi icyo twayahaze igihe watsa nka kugabira uri mu kijambo twayahaze narababwiye ngo uyu mukobwa wanje niwa mukundo kamwitaho kamwitwararika ukamufata neza nzogushimira none ukundiko kumufata nabi akandi ko gashimwa agombye kunyereka wagombye kunyereka ariko ari uzikurira gusumbya abandi mushingano sindakugaye kandi sindagusuzuguye sivyo niyivugire nawe kuko nkende kumenya imvura imvano hamwe ibyo muvuga ngo muvanga aha mumujanye murashobora kuva ngaha mutamujanye ahubwo murabye nabi mukahasiga amabwiye bivanye n'uko muzo bamwitwaye uru ni urugo rw'umushingano hahe wijunja n'ijambo yiyubaha atari umusonga asongora ubwanwa ivugire kuko n'igihe wamuresha mwari babiri ivugire kuko n'igihe wamuresha mwari babiri yari ivugiye
mushingano by'ukuri ibyo uvuga nibyo ariko natwe ntitwaje tugwana ntitwaje dukuye umupira ntitwaje twashyize ibikaraza hejuru twaje duciye bugufi ari ngaha nakubari ati ijambo nijya rukundo ari ku munwa nije none ko miriwe mpishije na nyene jya kabara enda basi nabwo ariko mutu wabarire turatakanze yarushe nimbeho y'umutwenzi na urabi
araru harabona ahubwo agiye no gukongatara abidudu kujya ku bududu bwa kambaranga nibwo bwahuye nimbeho ikubiye nyene buruma bukuma 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 bukadudu
avyeyi nokuri ntanguye gushima cyane ukuntu umutwakiri hano mu rugo iwacu ari iwanyu uko murabavye nico ituma nkoresheje ige jambo ati iwacu muhagarara haruguru mukansumba mwaje hino mukansumba impande zose mukansumba je nashaka kuvuga nkuko natunye ijambo uyo mushinga ntahe nukuri sinja kure ivyo yavuze byukuri nta kindi cyatunye tuza hano atari gusaba imbabazi cyo yitwa mu kirundi gucura je naje gucura kandi mu migenzo y'igugu cyacu ndinze nza gucura umugeni nuko mba ndamukunda okay bavuye nkuko mwampaye ijambo jewe imbere yuko mvuga n'ibindi bintu byose byerekeranye n'amakosa nukuri ndabinginze ndasabye uje n'umushinga nawe twazanye ibyabona birahari muza n'urupapuro asezeranire ko asubiye akagaye mu rugo rw'iwanje atubaha n'abavyeyi banje cyane n'abagenzi bangendera ndusha ndamucukuboko noneho biroroshe akose dikosa rimwe ndamucurutoki irindi ndamucurutoki mudoza kubona amakosa afise uko angana mubonye intoki agarukanye ngaha je nta kindi sabye
nico sabye
mushingano imbabazi wazi sabye birakwiye nta bindi bintu numva nokongira jewe usubiye bijya ibyo byizo nkovu urutoki rumwe rumwe ndaruje igihe azogaruka ngaha niho muzobona ko amakosa afise urafite intoki afise Beta hoho umbiriza beta
maga oya maturidi
numugore
yiwanje numugore
wiwanje
hakanga do hakari maturidi mushinga
hakanya
mama yumwa
hakanya naswa
mama yumwa
mama yumwa
mumanga
rewaje
tetwa
anetwe
tetwa
anemukwere
mushinga
nemukwere
nutsa kubunyene mwese
nutsa
kubunyene
nagutetwe
nawanje
Ichara
has.
Hey.
What
you
Nimba tatuzi twati wa. Ngomere kuburiri.
Ndakukubita.
Ndakukubita. Ndakukubita.
Ndakukoya.
Niwiba ni
kuko koya ngari agusubize.
Data buko wende kuba uri data bu. Ariko tendazi ko
cyatukunyesha mudu.
Ubire mata kumukunyesha mudu. Mata kumana bako. Mumunishira. Mumunishira. Ngabo koya ngari mwabiko mamwe. Mwami bimiri mwe. Ndakukora kandi.
What's the way I'm going to say?
What's the way I'm going to say? What's the way I'm going to say? What's the way I'm going to say? What's the way I'm going to say? What's the way I'm going to say? What's the way I'm going to say? What's the way I'm going to say? What's the way I'm going to say? What's the way I'm going to say? What's the way I'm going to say? What's the way I'm going to say? What's the way I'm going to say? What's the way I'm going to say? What's the way I'm going to say? What's the way I'm going to say? What's the way I'm going to say? What's the way I'm going to say? What's the way I'm going to say? What's the way I'm going to say? What's the way I'm going to say? What's the way I'm going to say? What's the way I'm going to say? What's the way I'm going to say? What's the way I'm going to say? What's the way I'm going to say? What's the way I'm going to say? What's the way I'm going to say? What's the way I'm going to say? What's the way I'm going to say? What's the way I'm going to say? What's the way I'm going to say? What's the way I'm going to say? What's the way I'm going to say?